Ladies and gentlemen, thank you very much for coming. We'd like you all to stay for one little tribute. We're going to get a bunch of musicians. Yossi's coming back up here and a few other people. We'd like to sing some Shlomo things, some nigunim. So please stay around.
Da 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 da.
I heard once from Shlomo, Chosid once asked his Rebbe, or actually the Rebbe asked the Chosid about someone that passed away. He asked him, where is he now? So the Chosid said, he went to a different room. He passed to a different room. The Rebbe said, no, he's in the same room, except he's on the other side of the room. So I want to say, before we sing the next song, we all love Rav Shlomo very much, and we all know that even when he was here with us, he was in another room. He was on the other side of the room. He was on the other side of the room, and he always took us with him to this other side.
I would like to call Shlomo Deshet. And then I would like to call Bensi Gafni. And we would like to introduce Yeedle.
Oh, Yodim Be'edet ha'asur Be'hanidohim Be'edet metrohim Uvahuvahoyim Be'edet ha'asur Be'hanidohim Be'edet metrohim Be'ishtachavu la'shem Be'harako yidesh Be'ishtachavu la'shem Be'harako yidesh Be'ishtachavu la'shem Be'harako yidesh Be'ishtachavu la'shem Be'harako yidesh
One more, last one. Yossi. You're not gonna play? Come on, play one more. One more.
Yossi,
Israel, Am Israel, Am Israel Chai. Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai. Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai. Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai. Yod Avinu Chai, Yod Avinu Chai. Yeah. da 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 da